ndabaramukije amahoro y'Imana buhora habahezagire aho muri hose turi mu rukurikirane rw'inyigisho itara nitwa Asher Niyonizigiye nezereje no kubana namwe muri kino kiganiro nkaba ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo Imana idusaba kutajana n'ibihari Imana idusaba kuba abantu batandukanye nuko ibintu bisanzwe bimeze ntitugende nkuko abandi bose bagenda ariko tugende nkuko Imana ishaka Ijambo twisunga turisoma mu Baroma 12 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa kabiri ndazi ko iri ari jambo abakristo benshi cyane bakunda mbere mu mabibiliya menshi usanga iciye kwa karongo canke risiza amarangi iri ni jambo nanje nkunda cyane kuko ugiyumviriye ko ni jambo rifise uburemerezi cyane mu buzima rw'Kristo iryo jambo rivuga ngo nuko bene data nkunda ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimaze bizima vyera bihimbara Imana niko kuyikorera kwanyu kwogira ikimazi ntimushushanywe n'ivyiki gihe yamara muhinduke gose mugize imitima misha kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba nivyo vyiza bitunganye bishima gose amen iri jambo nkuko nabivuze ni jambo ripoperanijemo canke gyegeranirijwemo amajambo akomeye cyane umuntu wese w'umukristo akwiye gutahura kandi akagira n'ishaka ryo kugendera kuko iyo iri jambo tutarishize mu ngiro tutaribayemwo birafise ukuntu bica byonona ubuzima bwacu rukristo hamwe n'igikorwa dufise cyo kubivyabona vya Kristo muri inosi reka mbanze mvuge ku bintu bine nyamukuru biri muri iri jambo ikintu ca mbere tubona muri iri jambo ni kintu Imana idusaba Imana iradusaba kwishikana kuyihebera kwirekurira mu biganza byayo hakoreshwa imvugo ngereranyo y'ibimazi bavuga ngo mutange imibiri yanyu imere nk'ibimazi vyera kandi bihimbara Imana imvugo y'ikimazi abantu bamenyereye gusoma bibiliya turazi cisigura no kuvuga ko caba ari gikoko catangwa mu gishingo cy'umuntu kugira ngo amaraso yacu aseseke mu gishingo cy'amaraso y'uwacumuye maze uwo muntu yari yacumuye Imana ishobore kumureka abandanya abaho Mayandi majambo uko uvuze ngo twitange nka kujya kwibimazi bisigura yuko twirekurijana kwijana n'ubuzima bwacu duhebera Imana yavuze ngo imibiri yanyu mutange imibiri yanyu uko kwitanga niho igikorwa cyo kuba nk'uko Imana ishaka gihera mu by'ukuri Imana naho ifise ububasha bwose irafise n'ububasha bwo kudakora ikidashaka gukora Imana yarahisemwo ko itazofata umuntu kukagobero Imana irashaka ko dukorana nayo muri iki gikorwa cyo guhinduka twebwe hari ivyo dushoboye hari ivyo dusaba ariko hariho n'ivyo Imana nayo ariyo yonyine ishoboye kubikora n'ukuvuga ko kuvyipfuza ku ruhande rwacu ntibihagije turakeneye Imana ariko Imana nayo ntiyipfuza kubikora ku nguvu iduhindure tutabishaka hanyuma uku kwitanga Imana idusaba irabifatanya n'ikintu nayo yakoze kuko uyu mwanditsi ahumekewe na mwemu yavuze ngo kubw'imbabazi z'Imana mu by'ukuri twiha Imana kuko dutahura ico nayo yadukoreye aha duca dusubira kuri rya jambo ryo gutsindanishirizwa Imana yaradukoreye ikintu cigitangaza iradukura ku rubanza nta kindi kintu umuntu yokora atari kuyihebera nayo igaheze kidegenza mu buzima bwacu ariko kandi mwibuke rya jambo ryo gucungurwa rivuga ko uwacunguwe mu bisanzwe yaba ari umuja w'umuntu kanaka maze iyacunguwe no kuvuga iyo habonetse umuntu atanga incungu uwo muja yacaba umuja w'uwo muntu amucunguye Imana yaratanze incungu kuri twebwe yaratuguze turabayo ijana kwijana nahi dusaba ngo tuvyemere dukorane nayo tuyihe ubuzima bwacu mu bisanzwe yari ifise uburenganzira bwo kudufata nk'abaja bayo umugabira avuga iti nshaka ko muvyikorera mwebwe nshaka ko munyihereza ubuzima bwanyu mu bumpebere ica kabiri tubona muri ano majambo Imana iradusaba kutamera nk'uko abandi bose bameze Isi irafise ukuntu yubatse kandi mu kuntu isi yubatse harimo ibinyoma byinshi harimo ivyizerwa bipfuye byinshi bikomoka kuri Satani ibi byizerwa vyahereye mu bwenge bwa Eva igihe yategwa na Satani akaraba igiti Imana yababujije akavuga ngo ni ciza kandi Imana yari yavuze ko kizobazanira urupfu ibi byimviro vya Eva vyari vyamaze gutegwa n'uwo mugera w'ukunyuranya n'Imana mu kubona ibintu kandi ijya ngwara yacitandukira imico iyo witegereje imico y'ibihugu bitandukanye urasangamwe ivyiza ugasangamo nibibi reka ndabaha karorero hani wacu mu mico y'abarundi turafise umuco mwiza wo kwakira abashitsi la generosité l'hospitalité ico ni kintu ciza na bibiri yishingira intahe hari imirongo idusaba kwakira ingenzi ariko kurundi ruhande turafise umuco mubi wo gukingira ikinyoma iyo kidufite kifise inyungu kituzanira umurundi biroroshe kwabesha kugira ngo aronke icashaka kandi benshi ntibabona ko bakoze nabi kubera iki kuko tuvuga ngo ubutabeshe ntasumira umwana hari abantu uwo mugani winjiye mu vyizerwa vyabo usanga mu vyo bakora vyukuri uwo mugani ugaragaramwo iyo hari kintu ciza bashobora gushikako usanga kubesha ari ibintu bisanzwe cyane none rero Imana iravuga ngo hari ukuntu aho hantu muri hatameze neza harimo ivyiza hakabamo nibibi ndashaka ko muhinduka ntimumere nk'abo bantu babakikije muri vyose mumere nk'abo mu vyiza mu vyo shingira intahe mu vyo nemera ariko muri vya bindi binyuranye n'ubugombe bwanje ndashaka ko muhinduka uku kudasa n'abandi ntimushushanywe n'ivyiki gihe Imana iranasigura ingene bigenda mu gifaransa bavuze ngo c'est par le renouvellement de votre intelligence mu kirundi bakoresheje ijambo umutima kuko mu mico y'abayuda bizera yuko umutima aricyo kibanza kirimo ivyiyumviro icyo Imana ishaka nuko duhinduka mu byo twizera nk'ukuri nuko duhinduka muri vya vyizerwa ngenga ngendo canke les valeurs vya bindi usanga ari vyo bivyara ukuntu twifata ivyo dukora ingene tubaho vya bintu ubuzima bwacu bwubakiye ko rimwe na rimwe usanga tutanazi ko biturimwo ariko vyigaragaza uravye ibikorwa dukora reka ndabereke akarorero hano kuko ndazi ko ibi bintu vya ama valeurs ibintu vy'imico igenga ingendo z'abantu rimwe na rimwe biragora gusigura urashobora gufata abantu batatu bakorewe ikibi kimwe dufate biciwe umuvukanyi cyangwa umuvyeyi abo bantu bose barababara kuko kwicigwa incuti kwicigwa umuvyeyi cyangwa umuvukanyi ni ikintu kibabaza ku muntu wese yitwa umuntu aho hantu harababaza reka rero dufate haraciye umwaka umwe ibiri itatu itanu cumi wa muntu yabikora aramenyekanye araje gusaba imbabazi abo bantu batatu barashobora kutavifatamo kumwe umwe agahitamo kumuharira kandi bagaca baba incuti bakaba bagenzi ubucuti bukamera neza cyane uwundi ashobora guhitamo guca aja kumwitwarira kugira ngo ahanwe uwundi nawe ashobora guhitamo kumwihora ni giki gituma umwe ahitamo guharira uwundi agahitamo kwitwara uwundi agahitamo kwihora izo nyifato zitandukanye zikomoka mu ma valeurs abo bantu babagendera ayo ma valeurs ntushobora kuyamenya ahanini uza kuyamenya iyo ushitse ahantu utegereza gufata ingingo zijya ngingo dufata sigihamana zirafise ikintu kiturimwo gituma arizo dufata ntidufata izindi nico gituma iyo uvuga ngo iki kintu ngo kirangoye ngo shatana arangoye ngo cyo gituma nabikoze gutya wibuke ko harabandi yagoye gucyo nyene canke mu buryo burengeje ubwo ariko bo ntibabikora nkuko wabikoze kubera iki bari basanzwe bafise ivyo bizera muri bo ubuzima bwabo bwubakiye ko butuma bafata ingingo zinyuranye n'izo wewe wafashe ndera rimana iravuga iti nshaka ko mutandukana n'abandi muri uko gutandukana mu bikogwa nshaka ko bihera mu bwenge bwanyu no kuvuga mu byo mwizera byo nk'ukuri no mu ma valeurs ivyo nita ivyizerwa ngenga ngendo no kuvuga ivyizerwa bivamwo ingendo y'ubuzima bwacu hanyuma ikindi cha kane kiri muri ino nkuru ano majambo ngo nukugira ngo tumenye iby'Imana ishaka mwumve neza Imana irashaka kudukoresha mu mugambi wayo iryo jambo nzokwama ndarisubiramo kuko ni vyiza ko twitahura dufatiye ku mugambi w'Imana irafise ikibanza yadutegekanirije ariko ishaka ko dukora ivyo yaduteguriye mu buryo buhwanye n'uko ibishaka kubera yubahiriza uguhitamo kwacu ntishaka kubidukoresha ku nguvu tutavyiyumvamo tutavyumva tutabishaka ishaka ko tubanza guhinduka mu bwenge mu vyizerwa mu croyance kugira ngo duhitemo gukora uko ishaka kuko natwe duhwanye n'uko nayishaka tubona ibintu uko Imana ibibona dukunde ivy'Imana ikunda twanke ivy'Imana yanka maze duheze dukore ivyishaka kuko natwe tubikunze ndasubiramo nti Imana iradukeneye jewe na wewe nk'abana bayo twakuriye mu mico Satani yarikiyemo kandi bimwe muri ivyo bintu nyene bikomoka kuri Satani biri no mu bwenge bwacu biri mu byo twizera biri mu byo bituma dufata ingingo mu buzima bwacu bwa misi yose kamere kacu karimo uburozi karimo agatima nkunda cyaha hari ivyo tubayemo usanga twabikuriyemo bikatubamo gucyo les influence de la société ivyo bintu byose bidahwanye n'ukuntu Imana ibona ibintu irashaka kubidukuramwo ibanze dukize ibanze duformate ibanze ikubura umucafu uri mu vyizegwa vyacu gutyo ubwenge bwacu bumurikigwe dushobore gutahura neza ico Imana dushaka ko hanyuma tubone rero gukora ico kintu Imana ishaka Imana iti nimunyiyegurire mu mpubuzima bwanyu bwose munyemerere ndabahindure mu vyizegwa mu vyimviro vyanyu mu croyance yanyu mu valeur yanyu maze mumenye ico shaka muheze mu gikore bantu b'Imana ubuzima ru Kristo n'ubuzima butwinjiza muri uwo mugambi mu bisanzwe iyo umuntu atarakira agakiza ntaba arinjira mu mugambi w'ivy'Imana iri kwirakora ariko iyo umuntu yakiriye agakiza aba yinjiye muri uwo mugambi iyo rero tumaze kuwuhonyoza mu kirenge Imana ivuga iti kuje mu muryango wanje utegerezwa nawe kugira icyo ukoze mu bikogwa umuryango usanzwe uri kurakora ariko ivyo bikogwa ntibikogwa uko ariko kose ubwa mbere birasaba ko tubimenya bigasaba ko tunamenye ingene bikogwa ivyo navyo bisaba ko tubanza guhinduka mu kuntu tubona ubuzima la vision du monde mu kuntu dutahura ivyo kubaho kwacu mu kuntu dutahura isi ingene imeze hariko habiki muri inosi utaratahura ibiriko biraba nkuko Imana ibitahura biragoye cyane ko winjira mu mugambi wayo mukurangiza nashaka ndagutera intege wowe uri kurumviriza no majambo nimba warakiriye agakiza kandi nivyo nizigiye kaze muri kino gikorwa cyo guhindurwa n'Imana ndagusaba ngo wiyegurire Imana uyihe umubiri wawe uyihe ubuzima bwawe nka kujya umuntu atanga ikimazi agasezera ntagisubirana inyuma uyihebere kuganza ubuzima bwawe bwose ntagira akantu nakamwe wisigariza wirekure uvuga uti Imana bizocaho biciye ndakwizigiye uheze winjire muri uru rugendo rwo guhinduka biciye mu guhinduka kw'ivyizegwa vyawe aha nzohitondera tuzohaganira kuko duhindutse mu vyizegwa no mu vyimviro vyacu bica vyoroha ko dukora ivy'Imana ishaka Imana igushoboze kuba Petero canke Andrea uyu munsi wemere gukurikira Yesu aha kujana hose wemere aguhindure uwo ashaka kuba maze gukoreshe ibyo ashaka gukora ibyo ngo bizohera mu guhinduka mu bwenge bwawe igihe ubwenge buri honuvle ubwenge buhindutse maze utahura ico Imana ishaka uheze ugikore nkuko ugishaka mwakoze cyane kubana nanje muri kintu kiganiro Imana ibahezagire cyane.